Itangazo ry'Ibanki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi imaze igihe ibona ibimenyetso byerekana ko igice kitari gito cy'amafaranga y'amarundi isohoye atagaruka mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Ibyo bigatuma ibikorwa by'amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana bihungabana. Byongeye hari imbonekeza ikena ry'inoti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu mu bubiko bw'amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bigatuma ibikorwa byo kuriha ibidandazwa n'ibindi bya nkenerwa no guhanahana amafaranga bitagenda neza. Mu ntumbero yo gutorera umuti izo ngorane, hisunzwe ingingo y'indwi agace ka gatanu hamwe n'ingingo ya 26 n'iya 27 zibwirizwa inimero 1/34 ryo kuwa kabiri Kigarama 2008 rigenga Ibanki ya Repubulika y'u Burundi zerekeye gusohora amafaranga no kuyasubiriza. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifasha ingingo zikurikira: bwa mbere, inoti y'ibihumbi icumi y'amafaranga y'amarundi hamwe n'inoti y'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 zirahagaritswe gukoreshwa kuva kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya ndwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Harasohowe inoti nshasha y'ibihumbi icumi hamwe n'iy'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya ndwi munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 zigatangwa gukoreshwa kuva igenekerezo rya ndwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023, ni ukuvuga uno munsi nyine. Haratanzwe ikiringo cy'iminsi icumi kizorangira ku igenekerezo rya 17 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 kugira ngo abantu bose bafise izo noti zahahora z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 bazobe bazihinduje babicishije ku makonti yabo yuguruwe mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Abadafise amakonti mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana barasabwe kuyuguruza kugira ngo bazoshobore kubahiriza ico kiringo. Inoti z'ibihumbi icumi hamwe n'iz'ibihumbi bitanu zakozwe ku igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2018 zizobandanya zikoreshwa gushika ico kiringo c'iminsi icumi kirangire kuva ku igenekerezo rya 18 ruheshe umwaka w'ibihumbi 2023. Izo noti zizoba zihagaritswe burundu gukoreshwa. Inyuma y'ico kiringo c'iminsi icumi gitanzwe, Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ntizosubira kwakira no kuvunja n'izindi noti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu zasohowe imbere y'igenekerezo rya kane mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2018. Muri ico kiringo c'iminsi icumi catanzwe, kubitsa amafaranga ayo ariyo yose ku makonti mu mabanki y'ubudandaji no mu mashyirahamwe yo kuziganya no guranana bizokogwa uku gukurikira: ubwa mbere, abantu abaribo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni icumi muri iyo minsi icumi. Abantu abo aribo bose bashobora kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni icumi muri icyo kiringo ku makonti yabo mu mabanki no mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amashyirahamwe arekuriwe kubitsa amafaranga atarenga imiliyoni 30 ku munsi no kuri buri konti. Uru rugezo ntigwerekeye amabanki y'ubudandaji, ishyirahamwe ry'amaposita mu Burundi hamwe n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana ahamagariwe kwakira abenegihugu no kubahindurira ku buntu inoti z'ibihumbi icumi n'izi z'ibihumbi bitanu zahora zikoreshwa ku gitigiri cy'amafaranga atarenga ibihumbi ijana ku muntu ayazanye mu minwe. Ibanki ibudandaje canke ishyirahamwe ryo kuziganya no gurana na izo birenga ko rizohanwa hisunzwe amategeko. Amabanki ibudandaje n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana ahamagariwe korohereza abazoza kuhinduza inoti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu zahahora mu gushyira mu ngiro iyi ngingo y'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana asabwe korohereza abantu bafise izo noti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu zahahora mu kuyabitsa ku makonti yabo canke mu kuyahinduza hisunzwe bashinzwe muri rino tangazo. Birabujijwe ku muntu uwo ari we wese cyangwa kwishyirahamwe iryo ryose guhindura izo noti ku mafaranga ari munsi y'igiciro cyazo. Mu korohereza abasanzwe bafise inoti z'ibihumbi icumi n'izimbi bitanu zahora zikoreshwa basanzwe baba kure y'aho amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana bisanzwe bikorera, ibanki ya Repubulika y'u Burundi izorungika abakozi bayo gufasha hisunzwe urugero rw'ibihumbi ijana ku muntu nk'uko biri muri rino tangazo. Amabanki y'ubudandaji hamwe n'amashyirahamwe kuziganya no kuguranana asabwe gutunganya ibikorwa byabo hubahirijwe izi ngingo, bitagenze gutyo uzobirenga ko azohanwa hisunze amategeko. Abajejwe intwaro n'umutekano bahamagariwe gufasha no korohereza abakozi b'Ibanki ya Repubulika y'u Burundi bazoba bari muri ico gikorwa cyo guhindura izo noti zasubirijwe. Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi icumi ni ibi bikurikira: ibara ry'inoti risa n'ikiyoba rose, imirongo minini minini ibiri ikitse iri mu ibara ry'akatsi gatoto hepfo na rugu no haruguru imbere n'inyuma yayo, isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore iri mu iforoma ry'umuzingi iboneka neza uyirabiye mu muco, igenekerezo ryandwi munyonyo umwaka w'2022 riri ku noti, umukono w'umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uwicegera ciwe ca mbere. Ibimenyetso bikuru bikuru biranga inoti nshasha z'ibihumbi bitanu ni ibi bikurikira: ibara ry'inoti isa n'umunyota gri, imirongo minini ibiri ikitse iri mu ibara ry'ikiyoba hepfo no haruguru imbere n'inyuma yayo, isanamu y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye iri mu iforoma y'umuzingi iboneka neza uyirabiye ku muco, akanyuzi gashasha kari hagati mu noti gasa n'akagenda karacikagurika karimwo umutwe w'inka n'inyandiko BRB biri mu ibara risa n'akatsi gatoto bihindagurika ibanza binyaruka iyo inoti yengetse, igenekerezo ryandwi munyonyo umwaka w'2022 riri ku noti, umukono w'umukuru w'ibanki ya Repubulika y'u Burundi n'uwicegera ciwe ca mbere, bigiriwe i Bujumbura ku igenekerezo ryandwi ruheshi umwaka w'2023. Murakoze.